yo e se nna fela ga e le go supa gore sengwe ga sa tsamaya sente go go motho ga a thopa mothopi ballot paper ra e ga e makilwe ga e a tshwanela gore e kgaogane le le bone ebile ga e a tshwanela gore e tswe mo ballot boxing dithopo di ise di hele gore o bone go ya go nna jalo rights go o supetsala go sente the elections were fraudulent ke seemo hela se se thamaletseng jalo rights go kopana le gone gape gore we've also submitted, we did also, kana do tseso di diragala re ne re sa tswa go supa go ntsha bosupi go supa gore go tshwana hela le ba thopilweng gore ba tsamaise dithopo ke batho ba le gore already go na le bosupi jo bo tetse gore they are aligned le mono wa baithuti ra ba ra ntsha le bosupi jo tera bo ba ga pele re batla gore ke kgang le one lebelele gore o tsaya jang gore re le re tsweletse gompieno ana re le mo dithopong go bo go teng batho ba ba yang go thopisa le mo thopise mogolo gothe le bosupi bo le teng e nne ba party e nngwe. I mean, it speaks and it insults the integrity of the elections rights. Kama ba gona go ne re mare re gara amogele maduo. Ga go logela se re se bua. Ga re gana ne re re gongwe re lela re ikgagolaka ka gore re lathegetswe. Go tswa go tsimolo gore ne re bua le baithuti ba mmadikolo gore re rile ba thope people that make sense to them. Ke kganye ke thalositse. Ebile ba baeteledipele ba ba ya go ba thopa rona le years 26 re ne re